Sanbe ma, Usigula Thanks so much. Say hello.
Se so shana na Sango, 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 S Oh, Yeah. Yeah! Namanga, 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 Naman 한 적을
보여.
Oh,